the wind and south combined, then become a storm.
Ngiyakuzwa.
Ngiyakuzwa.
Sengakhipha.
Yaya yaphumelela.